Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usola amaphoyisa ngokungabi neqiniso kwesifazane owadlwengulwa umnyeni kanina eneminyaka eyisikhombisa nje vo. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lani bulokhona le video. Uma ngoqala usijonele likhasi wamulekela igama lami ngusibonga konke wakantando Mothanda ongangibiza intatheli kaYouTube. Ukhala ngokudebesela kwamaphoyisa asentuzomo wesifazane elingadalulanga igama lakhe othi ube nokubeza uyise ngokocansi ekhula kusukela eneminyaka eyisikhombisa. Uthi akazi ukuthi kwenza ngaleni ngecala elivulele oyise enyakeni njengoba balilokhu lingena enkantolo kodwa ingekho inqubekela phambili. Uthi isizathu sokhoxiswa kwale cala bese lingene kathathu enkantolo yemantshe entuzuma akazi ukuthi kwenzakaleni. Icala ngilihambe kathathu kodwa ikazi ihlale inkantolo kunalokho belihlehliswe ngenxa yokuphambana kwezinhlelo. Kugcine lihoxisiwe umphenyi wecala akahluphanga nanokuza ke mangichazele ukuthi akuqhubekani ngecala. Eqhuba uthe ubona ngathi umthetho wehlulekile kumlwela njengomuntu wesifazane kodwa kunalokho bagcine ngokuvikela umsolo. Uthe akayitholi ngisho ingane kuyimanje usola sona lesimo ukuthi wahlukunyezwa kakhulu nguyise. Uqhube wathi kuthe mayibona icala lingayindawo wabe eseya kumphenyi wecala eyobuza ukuthi engabe kwenzakaleni. Uthe wabe semtshela umphathi ngokuhlehliswa kwecala wangitshela ukuthi kube nokudebisela okuhanjiswa kwedokodo enkantolo. Uthi ngihlukumeze kakhulu lento kuvuka umunyu uma ngicabanga indlela ebengihlukumezeka ngayo yile ndoda isikhathi umama esaphila kodwa akakaze angisiza. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gqala uthe ubengakamtholi umphenyi wecala ukuzwa ukuthi ngabe kuqhubekani mayelana nalo leli cala akhala ngalo umgilo.